One Vision GH, your best online news portal.
Ghana, this year we are saying, "Man, you know this, Mama." One version, Jesus, you know, we send for mommy. You know, kwa ba, mochesha, sonko de befi di kase sabre nsam, ena sabre ababeto ya ponoso, eye kase bo, ena nebre aso sabre nsamwa, yenyano enye de eba besomo, sabre yinsamwa ye de ebre wo na busia, ba modern subscribe na share na fufransa nke beno mushebi, eye nsamwa huduo biya, e free ya my gun emha, ena fensu o man fufroso e de enye nsaka, enye de ebre wo, ebre mu di. Yɛde ɛsom wɔn wɔtama de aduma kɔtɛm bia ɔbɛte ɛne sɛ zakoli ɛnsɛm wɔsi wɔ hɔnom yɛndi mpɔtam wɔ filanifoɔ bia kɔ tutu wɔ mutuo sɛ akaidafoɔ a ate asi town no sɛ bre sɛ mimfoɔ mu di saa nsɛmɔne no posifoɔ anya nipa mienu asɔ wɔ mu a wɔ mboa ama hwehwɛmu atumi akɔso baakopɔ deɛ yɛremande no ɔfa kɔ circuit court akwase trama bantie bi 31 years old abrante yɛremande no adanya ne pastor gold ring ɛno abawura ne demo akwakɔ wiase ɔso dae na dae ne nyamba mu ntɔ de pastor betu aka sanso ɛnia dɔba kwa kopie mu ɛwɔ akyem so aduro circuit court poyemantam ɛwɔ so ɛnia betodwa sɛ ɛnia poyemantam NPP mpanyimfo ne bi akwa wia nadeɛ ya yɛde ba bɛ sam bridge yɛde ba bɛ yɛ no wakɔ akwa wia ma sa bridge ɛto ate akwa bi so kɔkɔrɔ no bɔ wɔm yɛ nipa mienu yɛ kye wɔm yɛ so wɔm kwate gotem nnei dia ba dia yɛ kye wɔ yɛ sɛ to nyamenwom we dia yɛ so wɔm kwate gotem ne wɔm fanteka ɛwusua wei ɛne nsɛm asabre yɛ nsaka yɛ tase ne sɛ besepa no kɔnu aba yɛ yɛ de ɛsom wɔ ɛwɔ afidie so akyikyir ne bɛnkyɛ dia nyina ba bɛtɔ yɛ yapono so no ɛno ɛne yɛ de ɛbrɛ wɔ wada ma bɔ mɔdan subscribe na hyɛ na afoforɔ nsɛ nka bi na mu nhwɛ bi afei ɛno aba nso so a ɛnka akyi mfa ma ɛne na sisili amafo apie ma ne kɔwɔ nkyi kakra na ne yɛ wɔ nsa ano a na ne yɛ wɔ anwoma so na de agum na afoforɔ nya bi ahwɛ na ɔma nya bi ati ebrɛ mu die ewo somfo yɛ me di kaseɛ mu kyia me disi poku konkonkon bɔne champion nana ebusua yɛmfiri kaseɛ ne nkyɛ mu ase ɛmfa ɛmma wo yɛ hyɛaseɛ ɛwɔ atifi mantam no mu saa berɛ yi posifoɔ yɛ a wɔmmɔ mpɔtam wɔ ɛnsa aka nnipa bi wɔm yɛ mmienu yɛ ansɛmɔne ɛkɔɔ so ɛwɔ zakoli abusua sɛ yɛbu nkɔmpɔ akoakyi akaaka ɛtirim kakra a saa kuro wei yi ɛna yɛnnua no fulanifoɔ bi ɛtete so a yɛkɔ bɔbɔ wɔ ntuo nnipa bɛbrɛ nwɔtwe a yɛkɔkɔku wɔ mu a ɛba bɛto odwa fa a saa nsɛm no ho no na nnipa bi susu sɛ abanteɛ bi kɔkɔmbani bi a no oyɛ teacher ni ama mfimfim obi no yɛkɔkɔ bɔ onituo ɛwɔ hɔ nom na no na bi a ɛho amemene mfe ne ho yawo amanfo ɛlink to saa story wei sɛ ebi a na enipa no nsɛmɔne a yɛkɔkɔ di no ne ɛwudi ɛyidi ne nti no ɛna nipa binom so ɛde ɛho abufuo ɛba bɛtua so ka yɛde ɛwudi ɛboro so ɛna ɛba bɛyɛ so akatua no na ɛno deɛ yɛ mpamtwɔ atesɛm ɛno deɛ ɛno na yɛ yɛse asɛm a titu edim ntintime ɛwɔ saa fulanifoɔ a ɛkɔkunkun wɔn mu bebrebe no na yɛndi mpɔtam hɔnom na wokɔpie mu ɛwɔ atifi mantam no mu a crime officer ɛyɛ superintendent Bernard Ananga wɔde atodwa sɛ mprempren yi wɔn mo anya nipa baako akye no edi nkan no wɔn de no akɔgyina atemmu adakam ama yaremande no ɛna afei nso baako a wɔmakye no ɛne ɛsɛsi adie yi hot ɔno no ɛyɛ ɔbaa na saa nipa mmienu no ɛyɛ supo Bernard Ananga kyerɛ mu a wɔn mu zu sɛ wɔn mu na ɛhyɛ nipa binom kutu pa ɛtɛ akyire ɛkɔkɔ tɛ baabi te sɛ nea wɔn nka ho ɛma wɔn kɔkɔ di fulanifoɔ no awu nti akɔ akɔba ne sei no wɔne kura no deɛ wɔnim fa ho biara no ɛwɔ sɛ wɔde n'ano di nsɛm ato dwa na wɔmutumi ɛkɔkɔ kye saafoɔ no baabi a wɔadwa no kɔ no obi a na wɔmatumi aboa ne atim akɔ akɔkye wɔn na wɔ sɛ saa nnipa mmienu a yɛakye wɔn deɛ wɔn mu nim da a yɛde wɔn bɛba bɛgyina atemmu adaka mu aka sɛ ebi wɔn asɛm no yɛahwehwɛ mu awie nti yɛbua wɔn atɛn yɛn mu wɔn mfie mmienu anaa afe sɛ wɔn kɔnkɔ dɛm ɛne deɛ saa berɛ no deɛ wɔntumi nkyerɛ da a wɔn bɛsan de wɔn akɔ pie mu wɔ kɔɔto sɛ yɛkɔ akɔbua wɔn atɛn korakorakora nanso nhwɛmu na wɔn gu so a wɔn yɛ nti saa berɛ nipa mmienu na posifoɔ atwam a wɔn da wɔn sɛ wɔn bɛma wɔn nhwɛmu na atumi ayɛ fekɔfekɔ na agya yɛtumi de wɔn akɔ pie mu wɔ kɔɔto na ebua wɔn atɛn abusua one version di ech kasie eno wasugusu wa utie na ushebi yeno ya humfo njini ni adiade nandi egusua yede edenda denda wani yentoso na yemfa mkonkwe piemo ewo koto ofa kuhosa kitu koto enye sabra meka sayi womo akwa sitra ama ete mwafo enye adwaje fo mpamcho yi mreni mfo enso wababe piemo hobi na sabre lebre bi enye yari mandeno abantie eye wobi ya na wakwa asore ewo 7 day good news ambassador church ye no ewo kaswa empotem ho sofo ya wada sori ya no ye friend reverend kelvin bo na reverend si mfifi wo baby ena na sori ba ya ye friend no abas edibabe tu nenim se reverend maso daye na daye ameson ye no de mi hu wada ye nim se obi ache mi sika okwo gold bi ena obi ache mi na me nso de wantwe pa masofo na nkyere na se se ebi ase ni se na ebebo akwa mu wo se de ono de hu ne se na nani so de hu ne se obedi gold hu dwa obetonto tonto gold ene niamma ye di gold aye nti wo hwa asa butaye no obo hu mpa ya awurade atie no wo he ase eyi hu yi kire e di akyere no odifu abase nti wo ka asa na sofo no so reverend kachen se da bi sa dwedie no utu wei jotre be na wa wudi kodi godu dwa meka se me wa rehemu wo mu ntim be tufu pa se ne nyame ni wani ma na me bom pa edie hira so se ne ate akwa wie we so di abase yemfa akwa wie so nkoton godu edie ni bra honhum ne bewura mu wa nhwe ye bewia se kro no bo eni subo ne de bewura mu e bewia se ne bekwa kwa wie we ne du afie na wa kwa kwa enipa obo kro no nti asotwe de be ma no bekwa kwa de no abra bo ase ntim prempre ya wudi sika bia dwetre kase bi edi koto godu bia kodi hu ana go chen ana ringi bi ana go du na nkasa bi akoto bi ama odi akwa nane akwa ya de foforo se no na wo beto no minni jidie wo msente be ya emfo adwene nkosa adwedie ne so nemum nyanto bo ase na num so fa twen wo pe na akye na mu ye mpeni se wo de chen kasa bebu nyina na to bo ase ewradi be hira wo a minnye hwo se ye go du dwedie ho a wo adwene kire wo no e so no de fa ba twen na ewradi wa de foforo ye ma abase reverend kasa asem we kire no wantie ene mo no ankasa ene nani ne modiri tire pempempempem sa sori no kura wode ho bufufare kura agyai wototum nansen wonta ama nti yehunu se asori no kura wogya ba enumu ena sabrei reverend ena abase kwa ne nemusa eniam wa no wode nani bra ba besue ne so ama sabrei de ene womanfo ya ewo entam ho nyina no enho adwiri wo mo reverend ne ringe ye wone dem ena abase abuban akwa akofa ringe no so ye maako maako edumienu 12 ringe ene 12 ring disciples ena abase akwa akofa reverend ringe ni nanzo etema ye gold ringe ena akwa akosese nti akwa akopiemo ewo post station na post foduedue ma ne use na sori ba a waba betra ne nasepen ene kofa ringe no nti samre postfo eso asem no ye de akwa akopiemo ewo ofako circuit court court ne kwa asetra no ena ya sha abante ne se wonkonkodam na eja yensan so emfa no emre bio na nensem no esipo na se enipa asemi wokura mi mekyere prosecutor no wotemwani a wotena asemi so eye his lordship Ebenezer Osaida ko ene tena asem no so ama chief inspector Charles Anobel wono so eden sanum ntiemu eba ento se judge na remande no no hwehwem ewi a wode beba abante no kokoton ring ne ewo adabraka ema obi ntiafei ena wo mokwa kwodi akire na yakwa kwa honu kura wotoma ne sika ebo a wode sa ring 12 disciple ring no ebo a wode jeye emu akire ne abusia de befrim beba bia no wada ma ye mo aso ensi ewo ho aha eye one vision gh kasie so yentoso nyemfa ngongo piemu ewo achemso odo circuit court wo makwa sitra ama his ana william apia chumasi atenase na wama papa iberi a ukopiemu achem da abato mpesua no so wonom npp amanoko ni dimpanyina wogyremu edemomo ewo empotem wonom no ne ho aka adwamu samre papa yi wonde yamani beli na nipa mienu eka no ene ede sugbo bi ebo wo mse mprempre de ye nka so wo makwa wiade wo mko bo okro no allege kro no bo mko bo ye no ayede ato wo mso allegedly ene se enade bi ane ede ba be ye nsamso ama omanfo a wo mo ewo obinase ene achemso edru empotem wo ne ede ba be ye kwan no ede ama wo mo na eho ena krachi bi ya ye frene salifu ena businessman bako ondi ya nidi yensanka. Ena driver nibi ye freno baba Adams. Na driver ni wano kia enu wetriye. Neka number na eye GW934-30. Kaya ya wetriye ni wade kwa kwa fasa ana dieno. Ese businessman no ena esuma no. Na wano diye nwe ni mwateneke imu kwa sayano kukudru achemda police checkpoint na police for ejina no. Yebusi ya nesasa ana diyewe Ghana Highway Authority mkwa ene guwa muke mwa. Yeni huwase mbisa. Na uwe guke mwa. Wode kwa in wana edesuma ho. Utofri wano. Ena papano nso kase businessman bi. Ena edesuma no. Ene yeko free businessman. Eba eno onoso se. Ghana Highway Authority penyini bi ene tonde mano. Otonde mano 200 Ghana cedis. 2000 Ghana cedis ena oton ye edemano ene ese ne we twate nti woni kro nso kofa na bra afena papa iwo hu kotukwa na kampeso de kura wache ni wade wada wada ena ena istu is there is there ena ojina no akikeka ena chese mra no awe no ena ekopiem e wo Ghana Highways Authority ye hwehwe mu anu nso nade no wo mo se nye nade wo enye nade bi a eye ayi alomi nade bi e sombo sika no 40,000 Ghana cedis. Nteke kabasa ni sesei koto no ashe ama sabri MPP nina yede sobuo ni bi ebo anose wane kanho ishe echiri ami akwa kwa wiana de ya tonde ama businessman bi businessman no sesei Ghana Highway Authority penyini bi netoma na ubi etete ni yon koto no wometume tuye sikano 30,000 Ghana cedis tey na akano womusu womode beba ababe soso nte asamno yetu ashe da ya chese busume ya yebe uremu no me busume ni minu koto no ebe tanso ama his Anna William Apia Chumesi atanase na ejampanyufuo yi asanso edia baba tudwa de womo etin sika na kwa kodru yenyani nyina anase yenyani nyina womo de ba na court no de owode ka ho ne asotwe ne sese de onyantwe womo so ne ka etwa so wobo womo no wono mfa ne de mai ntwe de kura de eye huani huani womo nuru ba bia ntwe womo duru ho no ma na atemu afo de womo woka fa ho na busua ye de beba ababe somo. Aha, eye one of version jeti so. Ebusu yaka siya nani egusu wa yede edan wo. Ewe filika siye suno wa udi mwa danse. Se brano brano nseno yina ye buwabu anono. Ya ena ubenya. Uko chimu chimu anu wuse. Ah, one vision diye manku wanku wanku tika sene se. Me ya ye mho. Ne kamia se demuni yina ano. We tinse me tinse mnansu hadia uma eno. Nenye uwe ya shradie. Intu adama wabra ugusu wa ushe eno. Na wo subscribe. Na wo she. Hadia kasiye bono bam ene. Eko mepe. Ye te ya. Nye debabe sumu ewe filika. Di eso enkonya ye wo subscribe na wo share ehu hia maye papa nto adama ye ne sa efa maye dase brothers eso dase nya de dase bi mra bio pia o ye nto so na ye nkonko wie ewo social media se se nsamu a aba de edi kan de dam na nsentem kra de ya na ye dwom to ene ye chi obi so akwa kwa wi ade a ye se to dwom na o mahiase a ye yure akwa wi ade a ya chi no na wu yi nyame aye wum akwa ipa de na wei de efri mu eba ye no enye nwom enye ka ase wonto na mmom ade a okoko wiya ye no enye se asotwe a yede be ma no wo munni police station adaje a yede be ye kwa na bra kena be na nipa no e bibire ma mra na yeyi no no na monte so adon court adon na de se nipa ne nanenam police station so a wontumi na ho 24 hours nti emro sa na chese no nso nti na yeyi no ni amana church nsem bi aguho na odi akwani abo police station na otini fie na odi didanom ehwe nkwampa chie ne tim se ya o segu mfrodo na hwe ye kankan so na obewia no no ti area baako uhu na nane zegebote na abote se ya na wakuma nyakure betu akoto yem nti omo so omo ni sadaje na ebedi ho akwani aba nti di omo ye ne se mante ye na omo ye mienu na ne egwata kakraka bi ye so omo ntim na omo ha se na ne ye tim na se hwe awie ye krono na dia mefa jade mefa na dan krono ni bre ni pa hu obi ade a na ni kachi mu se ya onyae ananka ni nyina eye ne dia eji samre ye so wo mkwatugwete na sentem kra panyini bi bekan ye e wo Ghana hampo se ye chi we na bodie ba ko no akowia ye se kwadam 5 months e wo kwia kwadu ye se kwadam cement bag mienu ye se kwadam Ghana ye nsue prison nso e wo ketuo bi popo tuo bi se me motuom na ye se nipa bebre ni esu mama kwaguo nka odo na ne wo hoyi enipa akwawia cement e mo bag hwan na mdo makosim yakoto ayi excavator ne atcreator ene e wo ho na etim na ye sika petu ni nyina ehiko safo na nka mdo makotim no wotwe hwibero na anwe no wotwe nemfe kura wo bewie beye ne ya no enonkwa kura che prison na ntie no no asotwe we e guy I was saying that some missionary fakas in Namra never would tell you. I was one of vision Jews, what am I? But more than subscribing, I send for friends and cabinom should be a brim with the energy. Yet, dear, see a quack with you, my son, so I could pay for a son so Eddie Ababa Sumua. Me, I can see ye, media, da, dear, now making kind, ye, Eddie, Edumu, Eddie, I may just swore. Edisipo ku konkonko bona champion nana abusia e mamu nyina ambo ani tie da wase a anya do
One Vision GH, your best online news portal.